So here we are back on the unit pilot I've been working on for a few weeks now. And I probably haven't mentioned it, but I've been trying to get to this log right here, this beauty right here, because it's dry, man. That's one of those dead ones they were supposed to leave. They headed in the pile. There's some couple more right here. But that's a lot of wood to get out of the way there first. That's today's goal. Getting all stacked over there, getting them all lined up for processing it. This is safe, right? Yeah. Oh. What the hell is that? Oh. Oh. Something snapped me in the back of the calf muscle. Jeez, that hurt. Good thing this isn't the middle of summer down south. That's where I got bit by something. Like a snake bite. Oh. Deep down, that hurts. I'm going. I go no closer. That sucked. It's gonna be. Ow! Staging area. This one's getting to be quite a ways away from the wood pile. Kind of a miserable day. It started out sleeting a little bit this morning. And we're supposed to get 1 to 3 inches, but I kind of think we're going to be on the low end of that. Unless we get a cloud burst coming up pretty soon. nice logs there too. Get some good yield out of them. over there. Nope. Da 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 da